Kuri uno wa kabiri urumuri rw'amahoro rwabandanije ibikorwa byarwo byo kumurikira iterambere mu ntara ya Bujumbura aho rwagendeye makomine ya Mugongomanga, Mutambu na Kabezi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri niho ba musitanteri b'amakomine ya Mukike na Mugongomanga aruhana gucyo ruva muri komine ya Mukike ruja muri komine Mugongomanga aho gwamurikiye ibikorwa byo kuvanga ibeto yo gusiga mu ibaraza y'inyubakwa izoba ibiro vya komine ya Gwibaga mu ndinganizo y'intara shasha ya Bujumbura. Musitanteri wa komine Mugongomanga avuga ko kwitegurira imbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine bamaze gufata iya mbere aho iruhande y'uburimyi n'ubworozi bariko bariyubakira inyubako ya komine ya kicambere izokoreramwo ibisata byose bigize ubuzima bwa komine. Ivyo bikogwa ngo bakaba bikesha amakodi n'amatagisi atangwa n'abenegihugu hamwe n'interano z'imvukira. Amenyesha kandi ko ibikogwa vyo guheraheza bigeze kure kuburyo mu mezi atatu izoca yugurugwa. Urumuri rw'amahoro rwagendeye kandi komine Mutambu aho rwakiriwe na musitanteri w'iyo komine rukaba rwamurikiye ibikogwa vyo gusiga isima inyubako y'idandarizo iri ku mugwa mukuru wa komine Mutambu. Uburongoye iyo komine Lidwine Habonimana yashikirije ibibazo bihanze komine nk'amatara, amazi n'ibindi.
Muri no komine yacu ya Mutambu turafise ikibazo cy'amatara kuko kuva 1988 habonetse transfo yabaye imwe ariko igisagara cyagiye kiyongera. Yo bene gihugu rero dukoresha iyi imwe yonyine haba no migambi yo kwiteza imbere. Tubona rero ko ishobora kugira ikibazo twarasabye yuko ngo dufata mu ntege leta ikaturonsa iri transfo kugira ngo igisagara caguke kibone kwakakamwo amatara ku benegihugu hamwe n'imigambi yo kwiteza imbere. Twaragerageje kwandika dusaba iyindi na jewe na Kate nayo itwaye muri Regidezo ariko sindaronka inyishu. Turasaba dushimitse ko boturonsa iyo transfo kugira ngo by'ukuri abenegihugu twiteze imbere. Hanyuma kandi nk'uko leta mvyeyi leta nkozi isemerera ko abenegihugu baba ahantu habona abenegihugu by'ukuri bakaba ahantu habona. Twarasabye intererano ya leta kugira ngo idufashe ubundi ho twebwe ku buryo buva mu ikomine ntidushobora kubaka iryo barabara kandi biratugora cyane. Turagira n'intambamyi zo kwiyunguruza ndetse n'abenegihugu benshi bakunda kurimira muri komine ya Mukike ariko kubera ko umwimbo bica bisaba kurinda kuzunguruka usanga baca badebukirwa kandi turabona yuko bikunze badufashe mu ntege twokoroherwa na cyane cyane mu guhanahana ini ivyimbugwa.
Urumuri rw'amahoro rwarangirije ibikorwa byarwo muri komine Kabezi aho naho nyene kwakiriwe n'indongozi za komine imbere yo kuja kumurikira ibikorwa byo kuvanga ibeto yo kubaka idare inyubakwa igeretse ishure ryisumbuye ry'Imutumba.